Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda.